Hello, today I'm going to share my mihi with you in Māori. A mihi represents who you are. They are often used at big events such as marais. Tēnā koutou, ko ima tuku ingoa, ko Humphreys tuku ingoa whānau, no o te tahi aho, ko aroki te manga, ko wai makarere te awa, ko ngā te pakiha te iwa, ko Lindley tuku mama, ko Steve tuku papa, ko Hayley tuku hoa, ko Mr. Labrick tuku kayako, ko Mrs. Trotter tuku tumuaki, te kaumātahi akatau, no te kura o Auckland aho. Nō reira, tēnā koutou. Thanks for listening. Bye!